sicela inkonzweni.
Amen.
Ukuthi baba. Ala phezulu. Yes.
Amen.
Ngani qalo la.
Yes.
Iba.
Amen.
Yazi mse.
Amen.
Ukuke. Ngiyoma.
Amen.
Ukala phezulu. Kuma pha. Ezani.
Amen.
Yani bulisi. Yeah, the time of me Tarana. What are you calling? We're not going to let me in the Gamma, I'm not the news. Afternoon, the news are food. And as a woman, I'm on the spot. Sobayeli. Sobayeli. Ekhaya thina kunye nami sicawe change ningathinqa ke umoya kaThixo uyazi nawo andazi bandibhalala umoya kaThixo uyazi nawo inkosikazi yami le Hand is standing to your charge and to chatter of his authority. A hand is in your turn and over a tail. Who choose the yena? Who's our chatter
now?
What choose I yena? Who's our conduct? And if you like it, I think it is the same. As long as Utu no pala into as of my yo, as he asked him. What do I tell Abunaga? Tina so fun and
hard.
They don't need to tell you as a man. So that is she. Sasa, Miss
Angel.
Ziba no more umshe. Ngoba umoya kaThixo uba uyawazi umoya kaThixo uyazi la umoya kaThixo ungavuka ngokuhlela phansi ngokuthuma hayi andifuna ukubona
yeah
uthenya indoda uyese hamba majuta amaninzi uzawuyazi bendoda ya hamba uthi uyesu phana ngqangwe ngabantu abaninzi yabaleka nendoda Kibele mthini. Koma lokho imboni lo muntu ubona ngabanye abantu. Abantu ke bahlula yilonto ngumthi nje.
Hey,
just ukuthi ngimbone uthi
ngimbone
nje ba ujona.
Just ukuthi ngimbone ndophila.
Yeah.
Isazo yabulo wamchikilisayo uthi uYesu.
Hey.
Wathi njengoba ugilwa ngabantu nje. Hey, ngiyagilwa ngoba ugqwele. Kodwa ukukhona lo uya wandichimisa
wabamba ngezekhozi
sasa ke lo mfutshane uthi xa iphendula uYesu yehla ehlaza ke sihamba kwakho ke namhlanje
hey
disbona nemusa ke efika ngomama uYesu athi nizephi kwakho
kwakho
Yesu
amen
uThixo umkhulu ngoba ezintshumayelo sisifundayo
sizayo
ngizuma umnkosi uthini xa simi kule ndawo simi siphethe imithwalo athi uThixo suyithwala wena zakum nomthwalo wakho ya asibahlanga nje bayijama lamtsisi bafethe
nkosi yami
Kodwa luzuko lukaThixo olusisondeza kuye luthi yisani kumnokhe nibula ulale kanye isidwa yemithwalo nganinika ukuphumula uthi saphila ngelo xesha
amen
zalo wami tizoza endlini uyoshuwa umcacisile umama Nkohla isifundo kuyamfundi uyoshuwa uyoshuwa wayengenguyo umphathi uMoses wayengongumphathi ngaye ubizwe esendle kodwa wabona lo ukwaziyo ukulisa izimvu uzawubazi ubathatha abantu bami abase ewawelise nansi into eyenzeka-ke Yoshua ndiza kuthi kwam ndifika ndingutata wekhaya athi umntu ophethe ukubona xa uhamba ngemoto ne politics wambe uye khona epo uye kuthiwe uthitho drive hang akathi nje umoya wambe ungahlaliseki kahle kanti asiba ndindodwa nami ndike ngiyibone le ndingathi izawungena pha ingene ngokuzithemba phaa ifika ivucango pha ingene ngaphakathi ndikhonta xa isitathi imoto kanta engathi ngasabambi zeleyangazo ndivuka noba sendilele ndiza kuyoshuwa apho ndizakhona ndicela indlezi imizuzu emibili ukuphela tata umoses wawathatha wahamba umoses amjikela amasirayeli wathetha intaba baphuma ubisi batya amasirayeli waye uthi yonke into uzenzile umoses kodwa kwathiwa yena kodwa awuzufika wena ekanani andifuni ukuzenza ibe ndisithi iigaba ezezinyeo siyasazi
thina
kodwa kufike ixesha lapho kuthiwa uwe ke Yoshua oye wathatha la masirayeli uwe wafikisa apho wamela
lizwe lesithembile
mhlawumbi idesayida ninguyoshua ifemeli yakho niyayivale nto ilizwi lanamhlanje lithi masincamathele kuyeho uyabona ke ukuncamathele yingxaki ukuncamathela kuza kubiza ingxaki ngoba xa ubambelele entweni kuthi ukuthi ukhona umoya obhudlayo ukhona into eyenzekayo phemomi kuthi kodwa ncamathele bancamathela kuthi yithi amandla wakho wonke yonke into nayo uyinikezele kubani kuthiko lo uncamathele kuyo xa ndishwankathela nditekete abazali bam ilizwi xa kuthethwa umama wefundisi oomama abadala mna nje okwam thena kukuhlonipha utata xa esithi ucela ndiphumbule bengenyaka iyakwenzeka ngenye imini into yokuba njengba ndilapha nje ngoku ndithi ndifuna ukuyicacisa le nto ibentle bazali bam iyakwenzeka ngenye imini ndithi ngenye icawe ndithi inkosikazi ndicela sihambe ke siye tshetshi nithi ke nina nimbonanga kodwa nindibonile mna ndilapha iyabona le uyayibona ndithetha inyaniso bazali bam inyaniso le nto and funa ndiyithethe kungcono ukuba ufele inyaniso kathile uyabona uthixo kuphele simkhonzayo andinyanzelanga usazama uzikhethele uthixo wathi ufuna ukubhalisa apha mkhulule ayazi isapoti yakho full support ndilapha ngoba ixesha esiphila kuyo namhlanje isitsho nale mini laa nto yakudalwa ndithathela umama esithi nam ndingena khona icawe endingena kuyo umama omdala kulicawe endingena kuyo iicawe zethu mazingabi into sizivikelayo into yokokubana sikhethe ubani singathi sikhethe ubani namhlanje sikhonza uthixo namhlanje hayi icawe sinamathele uthixo ngaloo mazwi bantu badala ndingasayithunganga leya lo mama owabamba ingubo kathixo kayesu Nalazi bani lakhe mosipa kwaphela. Wayikhulelwa ngubani? Wayine ngxaki phepha. Wakho. Ukholo lakhe. Lasindisa ubantu umntana wakhe. Ukholo ke olwenzi bazibambelela ukholo.
Amen.